E haere ana te Ohu Kaimoana ki te kōti, ki te tohe, ki te kāwanatanga, mo te ūkui I ngā tika tiriti o Waitangi o te Māori ki ngā rawa ika, kei te apure tai moana ki rangitāhua. Ki oi hei tā, te minita I ngā take taiao, a Nick Smith, e hari te mea e whai wāhi nui ana ngā tika o te iwi Māori ki taua takiwā o te moana. Kā mutu ko te nuinga o te hunga hi ika ki taua takiwā moana, e hara I te Māori.
And so if we are to create marine protected areas that has always been provided for in our legislation, then I don't think we can have a regime that says some sorts of quota holders can continue to fish and others cannot.